Je mwese bakunzi ba Project Z. Ndabibukira ko Project Z ni igano cyane gica kuri B TV buri wa gatanu saa 2 z'ijoro no kuwa mungu ni saa 11. Ndese muri usanga kuri Facebook na YouTube hashtag ni Project Z. Turinze ubona notification nki muzugenda utagize icuvuze. Right now murabona na Luke no munsi. Ni bintu Vicky Yuda. No munsi ndi kumwe na Rap Yuda. Vipi ya bro?
Wagwana.
Utapize kulize.
Yeah, what is easy on the floor kama kaa okay. Hey, Rap Yuda, Rap Commando, Rap Goliath. Niko na AKA nyingi.
Zingai.
Zira language zinanje nazo nibuka.
Rap Yuda kuki kweli kwa wise mu kuita Rap Yuda.
Yuda yari umuntu umumesha sana.
Wewe gusa.
Amateka yiwe gusa. Yari umumesha. Rero nanje muri rap urumva ndumumesha.
Muri rap urumumesha.
Ah.
Turamukirize none abaniga ariko arakwigana
unyenye. Yo. Hey. Hey guys, gute basaza. Ndabisumbuye nime jujya mu DM. Eh, nakubesha yaranshinuye sana blaza mu majambo makenemwiza.com. Eh, ingene naremwe no kuri biransamaza afise ibitaye wogira na bomb. Si kesh mboni nkumi ngifuza kwiganiriza ari kuri ya mbona mbere yigitangaza. Yifiti ya gapo wogira ni come from Peter Black and muhagire. Yeah man.
Yeah man. Ati afise ma bomb.
Kama ka
aho ni yari B-Face ari kumwe na Tom Close.
Yes man.
Okay.
Niyo ndimbo shasha ngiye gusohorera video. Audio yaramaze gusohoka abari ko baradukurikirana ndibaza baraza kutubwira uko bayumvise. Ndabeshi none.
Nyese uko. Ndabeshi none. Naga B-Face.
Yo.
Haraje umuririmbyi w'umunyamahanga. Akoze concert. Bekeshe abanyamahanga binjira gute?
Abanyamahanga binjira kuri invitation?
Bamvuze ko yego binjira kuri invitation ni byo. None ko kino ne ba kenshi ba promoters bama cyangwa bategura ama event kenshi wewe biva ina analyse maze kugira na experience ufise. Impamvu kenshi usanga bazana abanyamahanga. Sometimes ngo nasanga usanga bakamwe akanoti gakuze gato ya gusumba barundi.
Je kubwanje kusanzwe urumva urinze umuhamagara ubuzi cyamaze. Kandi ubuzi ni cyaje kukumarira. Mugabo uko bigenda kose bariya nta makosa ari baba bafise. Ahubwo wabahamagaye yarutishije abanyamahanga akabarutisha bo ngaha niwe aba yakoze ikosa. Kubera ko nta munyamahanga n'umwe arava ibongo canke muri Kenya canke muri Nigeria ngo azanye public. Baza bonye ne na staff ya public iza kubarorera ni imyihoriza kuturaba twebwe. Ariko rero amahera wabahaye ugaca usanga uwo ngaha nta nirobo wamuhaye. Urumva muri ibyo bintu biradekoraje cyane. Ya gusa bariya baba bari ku kazi kandi ni abastare bien sûr ari amahera ari n'igihe babahaye barengeye akaba ari make kuri bo. Mugabo kuwa yabahaye nawe yiyumvire ske abari ibyo barundi ko amabarira ko twamadura muri vile bahaterirege ko harababa no munzu zitagira amadirisha ko tuzi hari n'abantu baba bamaze imyaka nka 20 atarupangu bagira bamaze imyaka 30 mu muziki batagira na déplacement est-ce que twebwe n'ivyo dukora ko none gute no bije duhaye bari aba étranger niyo bavuga ngo umutunzi ngo azongererezwe mukene yakwa ivyo afise. Urumva kawida bariya bari international bifitiye amahera yabo ibihugu vyabo biraba supportinga ama companies zabo zirabaha amakontra hamwe nabone bibura bakana yani bakaboregwa n'amahera ariko bacaje kubongerereza nabo ngaho ariko bararira kwe blaza bo nibiryoshe ariko kwikubita gashi canke agakofi kugira ngo bashitwe yumvire yuko umuririmbyi w'umurundi akwiriye kubeshwaho na talanta kujya tubibona kuri abo bantu. Nararimbye indirimbo yitwa ngo ibiri ku mutima bitanu kwandika umuziki birarusha servo sana birarusha sana
sana
ariko kugira ngo bizogutunge hano walaitena ni ibintu birebire cyane abana ni ibintu nyene usanga ubayemwo ariko ntihagire hamwe uzorinda upfa famiye yawe ivuga ngo none papa yadusigiye iki urazi ko hariho abantu benshi bapfuye izo basigira flash
flash cd irimo muziki
amen
bi wewe impamvu narinda kubaye ico kibazo hari ibintu by'amabombo uje kuririmba ngaha mugabo turavye neza ni ya impamvu kuvuza ati barabazana mugabo wewe nyene ura passport Mr passport uragongeshejemo visa ku mupaka ugiye hari ubasanzeyo uvuza ati public bayisanga nga eske d'abord kwanza ndakene kumenya d'abord impamvu uvuza ati barabazana mugiye nawe mu ndirimbo yawe yavuba wanashaka harimo umunyamahanga nawe nyene wazanye ni yae mpamvu uvuga ati ubwira bajya babaha amafaranga kandi mugiye mwebwe nyene abaririmbye namwe mubigishiramo uruhara mu kugenda kubazana mu ndirimbo zanyu
bo icyo iryo sikosa kandi nabariye navuze ko atari kosa rya kandi no kuba abanyamahanga baza ngaha n'iterambere ry'igihugu ubaze uko Chris Brown aje ngaha ubaze uko igihugu cy'u Burundi kitaci kivugwa yego ni byiza mugabo fatana bajya bamwakiriye ubahagaciro rega nibisanzwe kuko jya amahera wamuhaye niwe yaranje n'ujyaweza kumuha avuga ikintu yakuyemo asiwana uza sura agenda aridoga ngo mwaraturutishije bana akawuya ndaza amahera mwamuhaye uriya abari menshi mugafatana ujya mwakiriye abari kugira abari ko uza kumuha n'agaciro nawe basi nawe utomuha nkawe wamuhaye kuko nibanganya nivo mugabo umwereke ko wamubashe umuha amahera uvuga ati famiye yiwe iraza kuvuga ati papa wacu yawe yaradusigiye na parcelle yaradusigiye n'akaduga ko kugenderamo yaratugururije shop muri ville yaratwugururije restaurant ukavuga ati ndafise ibintu byavuye aha naha bivuye mu muziki niturimbe kugira ngo twiryohere rero gukora collab n'umu artiste ari international nawe nicyo kintu ubukeneye nta kosa na rimwe bafise kugira ngo baze ngaha nabivuze n'iterambere ku gihugu mugabo kubabahamagaye biyumvire d'abord abantu nabo bari ngaha kuba bari ko bararira none bobo biyumvira iki ko tuzi neza ko ata public bavana iwabo nibabaha ku gaciro kujya kuntu bahora baza kubaraba mu biteramo byabo niko na fizo canke sadbi canke roriro canke peace and love bategura igiteramo abanyagihugu bakaza kandi bama baje mugabo companies izo ngaha zivyura umutwe ariko zumvise umu etrange ariko ari umuririmvyi wo ngaha aye ni gake baduza akariro vraiment urinze nyine uja kubabwira ati je ndafise igiteramo canke ndafise ibi n'ibi nateguye urabahaye projet ni gake bakumviriza mugabo bavyibuke neza na neza ko public iza kuraba bajya ba etrange niyo ngaha nyene ni imwe babandi badukunda badusupporting
none bface ubuze ati public nijya nyene nakubajije ati impamvu nari nkeneye kumenya d'abord impamvu kuko nashaka tuze kuri iyi ndirimbo nyene uheruka yavuba uvuze ati kuko biri ko sigiye public nawe uvuga yuko tukama tubona abanyamahanga baje baririmbye indirimbo usanga ya public nyene imwe na Roriro cyangwa wewe nyene imwe yoririmba indirimbo ziwawe usanga ziya ndirimbo izisubiramo kujya nyene ego baba baje mu ngabo umva ko nabo bafise fan base abafani baba bari ngaha none rya ndirimbo yawe ubona ari yakwinjije yarakuguririye umupaka cyangwa wagiye kongerereza ingufu ujya mu nyamahanga mwayikoranye
bavuga mu kirundi ngo navuka rimwe hama ngo yuzure ingovyi je nta collab zo hanze nkomenyereye gukora ariko uko bigenda kose nimba nakoze ijya naho itogira hishitse uno munsi sinzoje ndabireka oya ahubwo ndabandanya nkakorana n'abandi ariko icyo nzi cyo kirongereza fan base mu gihugu ciwe kubera ko je nimba nakoranye n'uriya arafise abafana biwe hari ntabwo ari umurundi wo ngaha public yiwe itegereza ko iba oblige yo kumenya uwo muraperi baririmbanye ninde uravyumva kandi nawe ni nyene kubera ko public ntituzisangiye je ndi umurundi nawe n'umunyarwanda kandi na style ntituzisangiye je ndi umuraperi nawe n'umurnbist biroroshe neza na neza yuko public je bisanzwe ikunda rap yiwanje isubira kuja kurondera amateka yiwe ikamenya ati ibi n'ibi offert collaboration ifasha kuri kote zose ntifasha umuntu umwe gusa oya
urumva collaboration ifasha mwese
twese
urumva nk'ubu twitegeye ko bface mu minsi bazo mutuma ko hari agende
nubwo bitoba uno munsi bizoba nakubwiye ntawe uvuka rimwe hama ngo yuzure ingofi
okay.
kandi siyo target mfise oya
ni target
no kongereza fan base ubwa mbere kuko bazokurondera ari uko babona address babona icumaze d'abord
yeah okay nawe gabi impamvu nyamukuru ubona ituma baha gaciro cyane umunyamahanga impamvu nyamukuru ituma wavuze yuko uhora nawe bishika mu gategura bye mutegura hama ya makampani
ntiyatwite
ntibabiteho none wewe ingwane nyamukuru ko biri kose umuntu nakubwiye ati hari ama explication abaherezo ko biri kose ubona ingwane hanini ubona ihagaze kuki
bo ingorana hiri ni kwa kundi ko kutikunda
cyane ukora mutagira ama management
management bujya sicyo zisigura man abantu bose bateye imbere ntibisigura ko babafite management nawe wenyine management urayicrea ufise staff bari management
staff nyene
voilà abarinzi benshi barafite staff turafite abatuvugira turafite abantu nibisigura yuko ibintu byose dutegerezwa kuvyikorera mugabo twamatubona abumvise ko ari umu artiste wo mu Burundi ni gake bavyitaho nyene bumve ngo barashushe mugabo umvise mu étranger ni lazima kandi nasutse igihugu tuba tuyikeneye kubera ko je nama nabivuze umuziki nico kintu ca mbere giteza imbere igihugu je nkamwe nkozi ndirimba ikaba hit mpaka no muri Jamaica nimba batazi kirundi nimba batazi ikirundi nimba batazi ururimi naririmbye mugabo bamvise ko indirimbo yaba hit bazokumva exactement aho mvuka bazomenya tuye umuntu none ni wahe ku indirimbo tutayumva neza bazocibagira basacinge basange ndu murundi muri cyo gihe sinzobamenyekanye nka je ni igihugu kizwa kimenyekanye rero ni igihugu gishizemo umutahe kigashigikira ba artiste b'abarundi hazogera igihe dutanga nikori ariko ba étranger baraza bakatwarira rimwe atana 10% basize
no nubundi nama ko rimuza mutanga
tuyatange tuyakura dufise iki gamane oya ekivyo bintu
none baye gutega bifese
uko tubayeho kose man urashaka kubaho yegura baye mugabo utari satisfied ni urubivije ukeneye utarabiro
none gabi apa muziki izindi diro kinani
oya izo tuzihoze ndiko ndavuga ivyo muziki ivyo byo ngaho nyene wowe wavuze apa ari muziki nanje ivyo apa ari muziki vyihoze mugatu yagivye muziki
yagivye muziki nyene ko batwe bifese twatuga tukeneye ngabwa abafana harababa
none wowe hari abartiste batatu canke bane wombwire abafise impangu za bien
bakuye mu muziki
batakoze batakuye ahandi hantu
ubambire n'abantu
oya barashaka ko bakora izindi business mu gasita janye no muziki ubambarire kuva kuri bacanje gushika no munsi
none ubona ingwane zi
jenga nakubajira nzu nyishure ni bande
barashaka kuba bari
barashobora muga ntabuzi mugihe uri no muri no domaine y'ubumenyesha makuru kaba tabuzi ntabahari
harabo usanga bafite ico bakuye mu muziki kuko amafaranga y'umuziki bivana plan ubufisi ndaze baririmbye amaze kuronka amadeal akuye mu muziki mugabo gasanga rero planification ugasanga nta business plan ya gahunda zi kuko mu muziki ndaze baririmbye benshi ngaba bagiye barakora ama project usanga bada wasanga aruguru je na restaurant cyangwa ndazi munzu mugabo ugasanga ni abakiriya ronka ni kubera bamuzi urumva umva ari nk'abanze baririmbye bagiye baragura imiduga kwa ama business bakora mugasanga iyo business no zagaciro kwera umuziki bifese nawe uvuze yuko atamuririmbye ari aronka idiriri tubutse mu muziki nayo ngaho bifese kuba tubeshi rero nawe ndakubaze nta muririmbyi uzi cyangwa wowe ntiharagiriye ukavuga uti ndaronse baza akadiri gakwiye mu muziki bifese
bo vyama vyabaye kuko n'ubu novuga ko ari ivyo bimbeshejeho mugabo sindi satisfied kubivanye na wowe nashaka ndakubwire ko
aba
ndashaka nkubwire nta muntu w'umugabo buri migambi imigambi ngatu turayifise sivyo ariko iminsi yose ufise imigambi bijana na bije mugambi ujana na mahera
ibirori bwa buzima bwa muri clip inzoga ya miliyoni zine
okay urubona duhurira he canke wewe inzoga amaze kunwa umaze kumva niza
bifese kwanza naboneka kugira na mbere
ngene nuko rero muri ivyo bintu ntavyo urambona
kandi wewe nakunda n'umuntu nakuvumbura
wo kuko oyo umvumbuye tutabivuganye yo biciba risk kuri mwebwe ha mu kindi nacho ivyo ntacho tuvyihoze ariko ico nzi cyo uko abanyagihugu baba bazi bajya ba siko babaye
mugabo nawe urumva yuko na wewe amadiri atubutse murayaronka amadiri wanashaka yo babera umutayi muzindi gahunda kuko si ngombwa ndazi no kuyisi nzima nanje niho
urazi kibazo aho kibera
yavuga ati ngo urwe n'urupango na pizi diri rimwe
urazi aho
atari priyaro
urazi aho ikibazo kibera ingorane hageze ziba zihanze umuntu siziya zonyene sizo zonyene kandi amahero nonse mu muziki nimba ariyo diri uri kuravuga si ibintu byama biza kuvyiteze birashaka kuza rimwe mu mezi atandatu Changa meza, changa rimwe mu mwaka.
Mu mwaka wose ugahera.
None wewe muri uwo mwaka wose urinzu uhera, changa ugahera kapa nkuko bivuze. Ayo mahera ni wayaronka zo kumarira iki kuzo sanga ahubwo ufite amadeni ya atari, unashia to kulipa madeni.
Madeni.
Eh, rero ndo maisha ambayo wasanii hapa wanaishi.
None ka gabiface, dufate nk'umuntu aguhaye. Pouvoir. Sivyo uko uko biri kose mbare ko radukurikirana ndazi harimo abo bose bavuze nti bavuzemo canke atarimo ndazi umwana wiwe yaricaye imbere ya televiziyo rekara biraba basisewe ni yataraye mu bwo ndabiza uragwaye impinduka sivyo uragwaye impinduka sivyo kandi wowe urazi ivyo hinduka nabo bihindu nabo hindura ku buryo wo bamwe ivyo nyene we wipfuze bife ndifuza uba muri byo ukeneye guhinda ukeneye ko byo hinduka mera ubibwire bajya ivyo bo hinduye ibyo ari byo kubujyo woba ico nyene wifuza kubujyo atuzara ari imyaka ibiri uronse dirire imwe ucuri ha madeni yose nawe wari ko ya Brian Smith ugasanga niwe gese
bo je ukuntu no bivuga ukuntu no bisigura
abwire bose
yego batwumvirize
ari mwana wa se namba ministre yicaye hajya namba na nyine cyo bamukuye gwicaye aba namba ari we utanga ka message
oya reka je ndakabahereza uko bigenda kose umuziki nabivuze yuko ari kintu ca mbere giteza imbere igihugu nabivuze yuko hari ibihugu byinshi tuzi kwera umuziki Nigeria urazi ko ari abantu bita ba Boko Haram batemana n'imipanga kubera Wizkid Davido P Square Emialade n'abandi benshi barabitwibagiza ariko abantu biri barapfa mugabo ntavyo tumenya kubera ko umuziki wabo uradomina sivyo natwe hari ibintu batuzi ko mu Burundi mu myaka iheze sivyo muri ico gihe umuziki wacu urafi uri capable yo kubizimya byose binyavyo kuri France 24 canke byo mu ma TV ariyo yose bakabikuraho hagaca ku muziki wacu rero badusupportinze kandi umuziki ukugira ngo ube international ni BGM tamu kuko haragezweho aho ukora video ya 30 million imwe
imwe
rero muri ico gihe 30 million nubwo aba bossing habari ya canke abategetsi bacha tangura kwimvira eske ayo mahera natanga kuri clip yo bigiye kumarira iki
oro ni igaruye gakiza kubungabunga umutekano
yes ica mbere urumva yuko haba harimo image nziza y'igihugu ica kabiri haba harimo n'inyungu ku artiste kuberako ariko aramenyekana ariko aragura imbibe ni ca kabiri iyo clip wakoze ishoboye gupasa kuri Trace TV cyangwa kuri MTV cyangwa kuri BT imaze kuhaca ni kuvuga aya mahera yose arashaka kugaruka double ma cyangwa triple ma bivana ni ingene uba wayi managing nabo muri ko murakora aba boss benshi baratinya kuvuga ngo je no kwinvestisa amahera mu muziki gute no yagarukana gute nivyo bintu kenshi batinya kugira ubwoba kubera ko hari abantu bafite ububare hari abantu bafite ama resto ama hoteli bashaka kugira visibility mugabo akoranye n'umu artiste akaraba ati je nina na investisa imiliyoni 200 canke 10 ku muririmbyi aya mahera azogaruka gute ndashaka nakubwira yuko business yose irakenera visibility natwe isura zacu zirazwi no kumunyagigu mutoyi abatuzi umuntu akurikirana umuziki wanje niyabona nifotoje mfite ikinyobwa kanaka araba oblige kugifollowing aramenya ati iki kinyobwa ni cha society yae sivyo
imwe ya Bface
nimwe ni yindi imwe nabona Bface afise ikindi biki aca irondera inyungu ija kuri society kandi inyungu iraja no kumu artiste akabaho abeshejwe na yamahera wa mu ica kabiri ugerageje kuraba umuziki w'abarundi ngaha aba bosi cyane cyane nibo abantu bakuzi kuva kera bishizemo yuko umuziki ari uwo ikintu nyene ari domaine y'ikivoyu abantu batagira indero bacoma abantu urumogi abantu inzoga bagwana bibitandero basambanye ibintu byose byadukoraniye ko ni kuvuga n'umwana wiwe naho yohoha agire ashaka kuririmba agatora mikro ni nkoni ngaho ngo ugomba guhumanya famiye ariko mu bindi bihugu umwana atoye mikro ngo agira aririmbe bacenye aragashaka mutwara mu ishure kugira ngo yongereze ubumenyi ariko hano urumva namate mu maso ngo iki gipfa mutima vraiment sabaririmbyi bose bacoma sabaririmbyi bose banurumogi sabaririmbyi bose banwe inzoga umuziki ni office ni nkuko wowe ukora business zi wawudanda zibitoki wunda kadanda zinyanya hariya mu isoko wunda gakora ibinibi mugabo byose bikinjiza rega badufata nabi kubera dukenya yaba dufite ibicano duhurira muri bank najanye nka 3 million nkuye muri music wanje ubundi ariko adandaza amakara hariya yazanye 3 million par example nkuko nyene tugahurira muri banking ngiye ku verse uko nyene harabaye icyo bita respect nasubira kumbona nk'umuvoye kuko arabona ko domaine zose ziringiza urumva rero muri ico gihe abobosi benshi baratinya kuinvestisha kubera ko batazi ngene bayagarukana kandi n'abaririmbyi turafite amakosa akubajije ngo none wewe ni nayo investisha nzo yagarukana gute aca buri ngira bimusigurira mugabo nashaka ndakubwire yuko ikintu cyose icu teragiye nico wimbura umuririmbyi uranzuka mu treta ukamukorera ibintu byiza uzokenera inyunga ruko banje kumutegura n'uce bibaza ngo inyuma y'umwaka umwe ngo uzoce wunguka mugabo wa investishije neza na neza umuziki uragaruza canke ukaronka n'inyungu irenze amahera yawe wari wifuza
ari n'abarimbye bahora bidoga ngo mu bindi bihugu usanga ariho ibihembo ni bitama awards ni nagare kajambo uvuga kuri ico kintu uravye niba mu Burundi
je nanje ndi mu bidoga ndi mu bidoga
ako ni wewe nyene usanga ari amahondo yanjiye ko nsanga kumbe ni
yeah oya si je gusa ni benshi
no mu
tubizi neza yuko
no mu muri vya biri ku mutima bitanu
byose nabivuze naravuze ati mwokwicisha umuntu bakamuniga ngo ni umumilionere kumba arimbwe moye atani kingorongora vise cha 20 urumva ni kibazo sana nakubwiye uko abanyagihugu batuzi twe bazi ko turi abosi batanye burya duhuriye hajya mu ibarabara atangara akavuga none aka gahungu ni gute swate kajya nabi canke ni ukwifata nabi tu canke so ni mo kimwe umuduga wiwa wusize hajya kumbe ntugira n'igihori ndugu yangu wateye irege kuva kanyosha gushika muri town sivyo kandi niturekure gufata amabisi turabikunda turumva ko twakwisanzura muri ibyo bintu ariko tugiyemo batubona yuko ari kwifata nabi babona yuko amahera twoguze imiduga yacu twayakoresheje nabi kumbe n'ubuzima bubi uranyumva rero bumvise ngo naka ngo ntiyurira bisi baca bavuga ngo ni ubwishimwe epota yanze icyo bita derangement kubera utonze kuri ujya murongo bose baguma bakwifotoza ko baguma bakubaza ibibazo sivyo nta mahoro bironkana icya kabiri umuntu aje no kwifotoza ari nyuma y'uwawe agaca avuga ngo ndabira babasani bacu kandi niya postinga ntumuhaririza ko nta uzi aga postinga agaca avuga ati ndabira babasani bacu baracakaritse n'aya bisi yabuze n'ijina ya murihi kandi abivuze gutyo screenshot iragushikira
narandire bayamushikire
wakalaktive bakunzi ba ni kibazo sana urumva rero ngaha ahi tubiravye abaririmbyi ba hano umunyagihugu ko atuzi ariho n'abantu bazi neza wewe wampaye ikiganiro kuri BTV azi neza ko wewe wabanje kundiha urabyumva abazi neza ko wewe wabanje kumpa ibicano nk'umuntu wa ruguru wewe abazi neza ko ngiye ku iradiyo iyo ariyo yose baba bandishe natahura neza jewe yuko ahubwo ari jewe nkwiye kukurondera kugira ngo ibikorwa byanje bimenyekane urumva navuze yuko bokwicisha umuntu bakamuniga ngo ni umumiliyoneri kumba arimbwe imoye sivyo je mazi kuronka awadizi zitatu umuraperi w'umwaka muri 2017 2018 2019 nafise n'ama certificat n'imidari y'abatrete urumva jezi n'umukarate
baguhaye
2017 barampaye umudari barampaye na certificat
ama gutora babandi mwanze guca muri magaze
ku kwitirira wa wagize ico bita shopping ya je kwera iswingi yanje ya mbere kwera ko ntanwe inzoga kwera ko ta kintu na kimwe cyitwa droge kinja ku munwa alcohol ikintu cha mbere iswingi yanje ya mbere niyo kumbona mberewe nahinduye look
ndabona abantu uraka
uravyumva rero mbonye mbere mba ndi satisfied sana ugacusanga nagiye kugira shopping nkiye 300,000 dang mugabo ugacuma akantu we waguze 2000 ngo uranshimiye bien sûr ni ibintu byiza byo kwankuraje umuntu mugabo wiyumvire nawe eske none nimba washimiye abanyagihugu bakaba bazi yuko je nabaye umuraperi w'umwaka ndi hejuru y'abandi bose none mugende hejuru y'abandi bose ntihagira ikintu ntahana nje kwerekana muri famiye jewe nzoheza mvuga iki abo iyo famiye nzoyibwira iki
none numva yuko ari bya bindi nyene naho uri kurababwira yuko bokwikisha nusanga nabone baba barondeye amasponsoro bakazibura kubera ari ibintu biba byateguwe n'abaru
hari n'igihe baba bazifise bakazirya kandi wanashaka hariho n'abatubwira ati twebwe bije twaronse ingano ukunuko mugabo uhashitse n'aya taxi ukayabura ariko tuzi neza ko mu bihugu biteye imbere umuntu wese aronse award abari agashimwe gaherekeje iyo award ni ukuvuga akanvelope basi uko iri kose bikerekana neza neza ko umuntu yagize urazi kuronka wadu gacitwara ku ikinga cyangwa ugacitwara mu ntoki nyine uri kuri haterire
gace bayikwibuka cyangwa
n'umuntu cyangwa kanameneka byose bibaho harimo izimeneka nk'iyo batanze muri 2019 Abuja Music Award ni ikintu kimeneka sivyo rero uko bigenda kose oya ntabwo ari cyumwe
eh warabona kandi warayitahanye
niyo batanze muri soft media nayo ni rameneka eh yo ashe yamenetse ntarashika no muhira yego
wakora gongirege
ariko uko bigenda kose jewe ndabibashimira abantu bose bagira iyo effort yo kugira ngo bimvire bakorane na bashimira abartiste baca umugani ngo akarizo kimeneke yagaho gahambije bakoze ibyo bashoboye mugabo bagira iyo effort nyaduteranya n'abanyagihugu barondere na kaya ka envelope numve ko umuntu ashaka kuronka basi na make yavuge
ati
yes
Kondaza
eh kondera ingorane yo kuri ibyo bintu ndiko ndidoga cyangwa muri byose yo kwidoga ugasanga yasohoye nka bije nkiyo badukeneye par exemple
kandi bama babakeneye none
urumva bama badukeneye
bama babakeneye
ugasanga
basamaze ukumva mu ndirimbo nyinshi
cyane turese n'ivyo n'ama evenement ndaya jamwe sivyo ugasanga basohoye nka bije nini aba komisionere akaba ari bo baza kudufuka mamunda ugasanga nyene yazitoya yazizingiye hajya ayi we bagacha guha nk'icyakanga bacita icyakanga
10
iki 10 cyangwa iki 9
kugize imana we imana kwaro yagira iki 10 yumva mu muziki yabemwe aba pastor
eh ucisanga rero umwe wese yakweze yikwegerako kumbe leta yo yashaka kutubaho bien ugasanga ibyahaye ijya mu komisionere nawe afisi yo ngorane yakwega yikwegerako nje bituma ibibazo bya hano ni byinshi nico gituma usanga n'abantu jeje marketing ku mapano zijya mantu ze ama bazita gute ama pancarte usanga bashize ko abakuzine babo n'abuzukuru babo motive ngo ni beza mugabe izo sura waziraba nta nahamwe zizi nubwo ari nziza ariko uravye nk'umu athlete nka Francine cyangwa ukaraba nk'umu jore nka Saido cyangwa ukaraba nk'umuririmbyi nka Kidumu Nana musanze uzo kwa mubona utunuze udusura tw'abakobwa hariya kubera ko banze unyumve
Francine ariko
ntacho banze unyumve ni example natanze ugacu sanga bariko barafata ntuze yanani yama yabije bari guha bari abartiste kandi na business yiwabo yo kongerekanya
none basuka kimuza munonde la Francine abiye birakabanga bingene byagenye
none bibaza yuko wewe nyoka twibira hoho yoka twibira hoho yocaza kubategeka ngo yegukoresha n'abartiste niba imyidogo yacu nayo bumva nitwama turi ko turi doga misiyose erega numva ariko baratwumva
ngo ni jewe urabibwira
ndiko nyaga na wewe mugabo ariko baratwumva na hari
bajya babibona na kuko ko arabice urazi ngira ari benshi kana na babaye eba ni benshi sana ariko ariko
ya uko bigenda kose vraiment niba dushigikire imyidogo ihere man erega natwe kiratumena
n'umwaka wakanga uri kuri doga bife
oya si imyaka myinshi bro mugabo jewe ndamaze imyaka irenga 10 ndiko ndaririmba
ehe imyidogo nayo yatanguye
imyidogo nayo imyidogo
ageze gukora ni kigani bareze imyaka 2 bari mu myidogo nyene
erega si jewe gusa ubuzi ubuzo kuri uzo tumira wese azidoga kubera ko ntari satisfe urashaka ko ufise izina rikomeye mu gihugu umuntu wese akumvise avuga ati vraiment ndahuye n'umuntu nemera ndahuye n'umuntu mugabo warabi nyene nabayeho ndugwayo ugasanga ni contraire nyene nabaye
Si
ninge nazwi
bita. Ndakene unangira ibintu bine ko ndabona ikiganiro gisa n'ikigomba kurangira tu, eh? Utanga ikintu ibintu bingaya kuno muyisi ko ndifuza yuko ubutaha. Tuzoza tuyaga kuzindi story. Kuko igiye ni project Z. Niyano tuyaga gusivyime umva project ni project nyene. Sivyo? Ndumva ufise gahunda nyinshi, programme nyinshi. Ibintu vyotuma tuzosubira kuyaga. Tuyaga kuminduka y'ivyijambo ryawe washikirije bajya kwadukirana vyahinduye
ibintu vyotuma ibintu
vyose ibintu bitanu ko ndazura ko ndi ufise ibiri ndagene ibiri ibiri ku mutima byawe bitanu vyotuma nitwasubira kuyaga kuri no microphone nitwasubira kandi gusubira guhura mu kiganiro kora nayo ko nanje ni yarange nda ndi rap yuda urabibona bazi ko kera ba yuda ruko nze dusa rap yuda sivyo nzogaruke kandi apana kera cyane tuyaga izindi story gihagaze kuminduka ivyo biri ku mutima vya bitanu ubwo mutanga abariko barakurikirana project Z ku munota nyene
icambere no cerekeza muri Amicale des Musiciens Amicale des Musiciens hari ikintu bita harimo amitié abartiste ba hano na festival zihaba ngo zibahuze ariko amikare irashaka kubahuza kubera ko irafise n'uwirongoye ariko yitwa amikare mugabo umwaka urarinduhera tani inama ibaye ku artiste rero abaririmbye igituma umva ngo nakana naka ngo ntibahuza ntaho bahurira nta kibahuza gihari mu bindi bihugu festival nizo zihuza abantu bankana bakabajyamika hamwe mu hoteli imwe bagasangira midi mu gitondo bagasangira icyayi bagafata bisi imwe iyo bagiye mu rugendo nko muri iyo festival bashika bahuje bayazi ibihanze umuziki rero muri icyo gihe kubera ko izo festival zidahari je numva neza amikare irafise uruhara rwo kugira ngo ihuze abartiste kubera ko dufise amayide menshi jenda yafise uriya afise ayandi nitwicara hamwe turushobora kuvuga ati hari ibintu dukwiye kwirevolta hamwe tukavuga ati natwe turakeneye kubaho nk'abandi rero amicale des musiciens president nimba ariko aranyumva nagerageza azarakoranya inama n'imiburi buri ku mezi nk'abiri cyangwa atatu haba inama icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ku bartiste kuko jenda ashaka kumara umwaka hariho umuririmbyi ntabonye mugayo wa amicale irashaka kuduhuza ndabeshe icya kabiri navuze leta dushigikire ize irashyiramo umutahe twebwe duteza imbere igihugu turirimba ikirundi hari indirimbo yitwa Maluede turayizi nta muntu n'umwe yatahura ibyo ariko araririmba mugabo yarabaye hit ariko twabona abantu bagwa mugabo mu nyuma twaragiye kumenya ko ari umusauza twamenye icyo gihugu none cyari cyakoze iki kubera uwo muziki gusa bo ni ibyo badushyigikire duteze imbere igihugu tubandanye tugiteza imbere hano mu Burundi hari itara nyinshi sana icya gatatu amasosiyete please naduhagurukire azarashyiramo amabije indirimbo twumva mu maringtone za nyegenyege n'izindi zose bazikuremo bashyire mwiza wacu zimeze fresh sana icya kane abamenyeshamakuru bagerageze badushyigikire nabone nyine kuko hariho n'abandi usanga yuko umuziki wo ngaha bivanye na faiblesse dufise y'ubukene bivanye n'ingene tubayeho usanga nyine bakuminimije ugaca usanga ntibaguhaye nyine umwanya nk'uko byategereza ariko yaba mfise ibyo bicano urumva uko bigenda kose ndazi neza ko twokubahanye tugakorana bien icya gatanu icyanyuma ababosi bose bafise amahera bafise ububare bafise amaresitora bafise amahoteli ya bien bagerageze bakorane n'abartiste kubera ko bizinesi zabo zirakeneye visibilite bashyiremo amahera bazorabe mu mezi atanu bazoci bagira evaluation nibasanga barahombye kubera ko niwatora umuntu afite abafollowers benshi ndashobora kwitanga kw'akarorero kuri Facebook page ngize kuri 28,000 abone abo bantu ni benshi nakubwiye mfashe ifoto yonyine nkavuga ati jewe par example ndafite ikinyobwa nkifotoza gusa umuntu wese araza kuraba ati iki kinyobwa none kiva hehe ni ikinyobwa kimeze gute ahiga kukiguta kugira ngo acumve kubera ko umuartiste yiwe akunda yagipostinze nticanwa uranyumva rero bigenze uko ibiri ku mutima bitanu jeff se byinshi mugabo ibyo bitanu nibaza ko ari byo bikenewe gusumba
nenega bface
ndashobora kongera ko n'ikindi
cya gatandatu
n'abartiste nabo bagerageze yuko bitahure kuko hariho abantu bakora umuziki nko kwiryohera ntibawukore nko kugira ngo abantu bababone hariya bitwe ko ari abartiste uririmbe nawe ufise target uvuga ati jewe naka niyaza kwinvestisa 50 million kuri jewe akambaza ingene ndazigarukana wiga ingene nawe uzobimusigurira aronka ingene agarukana kuko si so wawe kandi si nyoko kandi ntimuvukane aya investishije arazi ko ari muri business azi ko azoyagarukana nta kindi numva norenza
ko ibyo nawe namusabye ibiri ku mutima bitanu
ni inyongera
waciye ame inyongera so uwi ni Bface on the floor nk'uko mwamwumvise ni umwe mu baririmbyi bamaze kwitahura bazi neza ijana ku ijana ibyo barimwo uyu muvumbuye
umuziki ni business
uyu muvumbuye kamera arayimenye mbaye ndabwira abantu mwigira ko abantu mwigize yuko muvumbura Bface on the floor
babwira imwe yiwawe na mena kandi
na risque nuza no kwishuza
je nama nabivuze nta muntu n'umwe arekuriwe kuza mu nzu y'umuntu bivanye n'ubuzima twiberamwo ugacuza kuvumbura umuntu yaraye ku kirago umuntu yari y'umuceri utagira ibiharage cyangwa utagira amavuta ndugu yangu burya si ubuzima bwo kwexpoza navuze ko batuzi nk'abantu bakomeye bafite amahera ariko biraryoshye wavumbuye nk'umuntu ameze nka 50 cent mu nzu usanga y'imiduga nka 10 mu rupangu amapisine
televiziyo runiniya mu magete
we wamvumbura ahubwo nkacinza nkakuzima nakubwira fata ibyo ushaka jajya muri frigo ariko niwaza ugasanga camenaguye ahubwo nzoguta ko inzigo yanjye yose rero iko bigenda kose nta n'inkoni nokoresha ndagukubise je wogaruka
umva inzigo yonye izo imurandu
nkora imbugita nkatora ijya boro mbe bayita gute ni lens yeah man
na carte y'umwaruka
yake uko bimeze ubuzima bwacu si ubwo kwerekana kuri TV ntacyo dufise urumva rero mutwubahira ivyo nyene byo kuvumburana mu bamuri ko murondera inyungu ziwanyu.
So bakunze ba Project Z ya RP face on the floor mugiritse muvuze kuri Facebook na YouTube ni Project Z nanje ndabakunda sana next week.